Igamalami nabufana ngwakwa Khumalo isuka endaweni yaseMlambithi ejwayela abayibiza kakhulu umap kuthiwa kuse Ladysmith under Uthukela District. Ebukhosini bakwa Khumalo kwenkosi uMevane onjengamanje khona inkosi uMhlosi osanda kuthatha iy'ntambo ngonyaka ophelile okade banjelwa uma wakhe iminyaka eminingi esakhula. So isuka khona isuka kwa-KZN nje iphinde futhi ngibe umkhulumeli wamakhosi onke abakhumalo. Siyazi-ke amakhosi abakhumalo njengoba sila sinkosi amakhosi uMzilikazi. So e-KZN sinamakhosi amaningi kakhulu-ke. Njengoba sengibale yokuqala sinayo inkosi eMlambithi, inkosi uMhlosi uKhumalo, sinenkosi e-Utrecht, inkosi uSibongiseni, unkosi uSiphamandla Khumalo osendaweni yase-Utrecht okhava yonke indawo yakwaNewcastle. KZN sinenkosi uSibongiseni ekhona futhi endaweni yasendwedwe eDurban eThekwini. Siphinde futhi sibe nenkosi yakwaKhumalo eseSwatini kwelakwaNgwane, unkosi umakhosikhosi wesibili okhona futhi endaweni yakwaHlathi esikhundleni sakithi khona le. So iwona amakhosi basically engiwamele nengiwakhulumelayo kakhulu akwaKhumalo from KZN. Okay, njengoba sila size kumgubhu wempande zethu, kumgubhu kaMzilikazi kaMashubane okuyinkosi kuwonke amakhosi akwaKhumalo. Siyawazi amakhosi akwaKhumalo sinomashubane, sinomntungwa, sinodonda, sinobheje, sinawo amakhosi amaningi omkhatshwa ayekhona, kodwa inkosi iyadlala irole enkulu kuso sonke lesi sibongo kwaba yinkosi uMzilikazi. Neyahamba iba ngelide ngokwey'ndawo because ikhumbula ukuthi zisuke KZN inkosi uMzilikazi ngokomlando kuthiwa yona nelembo babengahlukani, ayikho inkosi uShaka eyayikwenza ngaphandle kwenkosi uMzilikazi. Lokho-ke sinokukhala kancane ngoba uma kuvezwa umlando wakaZulu iyafihla inkosi uMzilikazi, kodwa siyakwazi thina ukuthi inkosi ilembe ilandizwana kangakanani uMzilikazi. Njengoba into ey'ningi makuthiwa kuphaka impi ilembe lalazi ukuthi uMzilikazi malithinta uMzilikazi lizoyiwina leyo mpi leyo nanoma kanjani ngenxa yokuhlakana yenabo. Even uma kukhuluma kunento ilembe eladuma ngayo umkhonto omfishane wokulwa ngemkhonto imide kwaZulu, uMzilikazi wa-involve ekudizayineni ikwa lo mkhonto wabamfishane okuwona owadumisa uShaka kakhulu, wadlala irole enkulu kudizayina lo mkhonto. Kuningi-ke ngakubala, kodwa ekuhambeni kwakhe kwaZulu sifuna ukukhorektha lokho ukuthi bathi inkosi uMzilikazi ehamba ibaleka kwaZulu. Inkosi uMzilikazi ehamba ngabaleka kwaZulu, kukhona khona ukwangabo ungasaboni kwesolinye kwaZulu nenkosi uMzilikazi okwadala ukuthi inkosi uMzilikazi izifuduke kwaZulu ihambe iyokhanda isizwe sayo. So mayelokhu ihamba-ke yayilokhu iqhubeka-ke inkosi yakha isizwe yaze yagcina isiphelela kuphi la endaweni yakwaBulawayo. Njengoba ubona indawo yakwaBulawayo ike ikhona-ke indawo yakwaBulawayo nase-KZN ekuthiwa endaweni seShow okwathi uma ifika uMzilikazi wathi uma ibona le ndawo kwathi le ndawo imkhumbuza ekhaya kubo kwaBulawayo. That's why uzokuthiwa kwaBulawayo kwasukela ekhaya kubo la isuka khona kwendawo yaseShow uzokuthiwa kwaBulawayo la asukela khona. So yikho ngizama ukuveza ukubaluleka uMzilikazi kuthiwa imkhulu kangakanani. Ukube kuthiwa ukhona namhlanje ngabe simbeka sithi uyisona silo sakwaKhumalo, ungabe usuyena inkosi enkulu odlula onke ngenxa yomlando anawo. Isona zathu esisenza sibe la because iy'mpande zethu ziyaxhuma kakhulu ebukhosini kaMzilikazi. So kubaluleke kakhulu nathi sibe la ngoba yonke into ey'ningi azenza esezokhothama kwazenzela esezenzela la kwaBulawayo, and futhi ila abakhona nesizwe futhi esikhulu kwaBulawayo, ila futhi esikwazi ukunyathela la sithi la agcina khona kula kwaBulawayo endaweni yaseZimbabwe. Yikho-ke esingalokhu lokhu sikuthatha thina njengomsamo omkhulu thina. Siyazi uma ugxumela ethi yazi wonke umuntu nawomsamo wakhe, thina sesiyazi nathi uma sifuna umsamo wethu omkhulu siza la sizokhuluma. Uma sisuka la siya endaweni yasekubheje okhona futhi endaweni yasengoma la kwasuka khona abantu bakwaKhumalo la badalelwa khona, la uyofica khona kunesihlahla esinesihlahla sethu ekuthiwa umntuwa tree. Sima siphethe induku nje, uma ngifika e-KZN induku yami ngiyiphathe noma kanjani. Induku ibizwa kuthiwa umntuwa isihlahla sakhona. So enye indawo nathi eyumlando esuka khona uMzilikazi adabuka khona, yikho-ke siyila namhlanje.
Talk about the indawo that should be made historical site. So can you talk a bit about that? What the programs went for authorities to recognize this place on the site?
Okay. Njoba sila sinesifiso esikhulu ukuthi zonke indawo zamakhosi zibe recognized. Lokho kuzosiza uma indawo siyigcina sizenza umlando ngoba sonke siyazala sibe nabantwana kube nalo generation ukuthi umlando wethu nomlando wesizwe unganyamalala. If unento ebekiwe ethi nawo Mzilikazi indawo yakhe ibe yinhle, uma siza nezingane zethu nathi la zifike ibone masikhuluma Mzilikazi thola mhlawumbe kuna into ebekiwe nomlando obhaliwe ukuthiwa indawo kaMzilikazi kubhalwe wonke umlando wakhe ukuthi la kwenzeka ukuthi la kwenzeka ukuthi la kwenzeka lokho ngishiso ukuthi indawo eningi siyayibona uma uyivakashela ziyangena lezo noma bengayenza mabengabumba abantu bala nathi sihlangane sonke no government sikhulume le ndaba ukuthi akwenzeki into efana because irola idlala la eZimbabwe inkulu kakhulu ekuhlanganisa isizwe sala. So if ukuthi mayeza la kuzovuleka lento esibiza kuzongena under tourism abantu babeza la eZimbabwe uyaziwa kuMzilikazi awudingi ukuthi uzomtolika all over sinanomlando thina abakwaKhumalo nabantu bawubuyazi Napoleon wokuqala khona indawo ekhona iyesayensi nayo esithi masikhuluma sithi la makungathiwa kwenzeka lokho ngeke bahlale abantu osuka phesha bengezi la. Lokho kujenerate ukuthini le ndawo masiyenziwe kufanele kube khona abantu abazosebenza kuyo khona abantu abazoyilekelela ngayo izojenerate imali zweni then ibe yidingene kanti ukuthi kube yi-tourist attraction ukuthi wonke umuntu azi ukuthi nendawo eso ekhona ukuthi ifake imali ezweni sasezimbabwe.